abaningi bazokhala non-stop induku zamjo jikijela totot ingqondo ivulekile ntwana yami drop top ofikile fikile maskos manje labaningi bazokhala non-stop induku zamjo jikijela totot ingqondo ivulekile ntwana yami drop top uman hey. Abaningi bazokhala non-stop induku zamjo jikijela totot ingqondo ivulekile ntwana yami drop top ofikile fikile maskos manje labaningi bazokhala non-stop induku zamjo jikijela totot ingqondo ivulekile ntwana yami drop top uman hey fikile maskos manje labaningi bazokhala non-stop induku zamjo jikijela totot ingqondo ivulekile ntwana yami drop top ofikile fikile maskos manje labaningi bazokhala non-stop induku zamjo jikijela totot ingqondo ivulekile ntwana yami drop top uman hey.